Vijana, vijana, changamkeni, changamkeni, jamani. Changamkeni, vijana, vijana, vijana. Leta, 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 mambo, baba. Wagizi. Ale, papa, makio, kako. Ale, robat. Tupak. Asonge, wasonge. Suposse, suposse, tupo. Changamkeni, vijana, jamani, tusilale. Kabwali.
kick and I'm only the veto.
Thank you.
Alianza.